What's that?
Sandida.
Bakita lamida kuchi kuchi, akam alua jigi jigi, pani malo gidi gidi.
Hey, kama wakita na pino kuchi kuchi.
Mashallah.